Ndanayitwaye ndi mu windwi nari mfite imyaka 12 nza kubyara ngiye mu 8 mfite imyaka 13 cyo yari afite nka 20 nuvuga ko yarampenze kuba yaransumba ubwenge urabona maze kubyara meve mama byaramutwaye amahera menshi kubera amata y'umwana yamuha kigozi imwe rimwe akajambwira sije ndafise abantu babagenzi bambwiye tubire dusangira icupa sinzi uko twojana tukagenda aragera ho narazambwira ati rero je ukazorubona nkwefye gatonya ngiye nibize bigutangaza tego buke tukanywa twicaye hajya nkabona rakwefye gatonya hahera umwanya nkabona ragarutse agera gutaha tugata akama nka 5000 atakira uraraba kogura isukari yo mwana Nuno bona gute gwo buzimu bayemwe no musoranga mu rivare nje nturoje nkamwe no kuronkera nawe woza Turicara turamara umwaka umwe umwaka kugira kabiri niho naciye ntwari nda ya nasa atangura kuza ntamubona no musaza ejo sindamubone gucyo gucyo ratinda ari kupa kabisa narinze mbyara ndi je nyene ataza maze kubyara umwana maze nk'ukwezi arasubira aragaruka nkamubona nyene bimera nyene nk'ibitagenda neza ndatinda ndamubwira ati rero nimbona yuko ari ubuzima bwo waje kuntanga ngo kunsiga mu nzu ya je nyene uragenda rimwe na rimwe nzosubire mu buzima naho ramwe nimenye menye yuko atawundi ari kugatwe kanje nahandi yo naguma nzi ko ndakwizeye nubundi atacuri kuramfasha basi kuvaho sinari namaze kubiheba byo gusubira hariya ngaca sura kudanda tangura buke kubera nabona ko rashyica ingora kubana iki ndasubira ndaza ndagenda buke ndabishima ko abana nitirirwa ndababona ko nagize imana nkababyara bakomeye nkaba ndababona ndabishima nkana asira nk'umukobwa imana niyanje imbere nkamwigisha akiga agaheza amashuri ndizeye ko nawe azogira akazoza keza azorondera ubuzima bwiwe azokwibeshaho azobeshaho n'umuryango wiwe ndiga ndaheza ufise diplome ad nize informatique de maintenance ubuzima bwo mino myaka ndazi yuko ntobura icyo yomfasha ndazi ko nifashisha ko dukedu ko nkomeye ndazi yuko ubuzima bushobora guhinduka ndazi yuko imana ishobora kunjya imbere nkazorera abana banje bagakura kandi nkabafasha mu byo nzobashoboye